Kuri uyu wa mungu igenekerezo rya 2024 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2024 umufasoni Niyonzima Angel imvukira y'umutumba Kigina muri komine ya Mbuye intara ya Murambya yifadikanije na bagenzi we bagize ishyirahamwe Dikobu risanzwe rihurikiyemo abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baratanze ibikoresho kugwaruka kw'abanyeshure 60 biga kuri Ekofu Mbuye basanzwe bafise amikoro make ibyo bikoresho bikaba byari bigizwe n'umwambaro w'ishure amakaye 10 hamwe n'amakaramu 5 kuri umwe umwe Seste Habyarimana yaje arongoye imvukira zashikanye ibyo bikoresho atanga isiguro yatumye bimvira gukora icyo gikogwa
mu majambo make huko nakunga bivuga bwa mbere ibikoresho byatanzwe kugira ngo dufashe urwaruka mubona ngaha n'urwaruka ruri mu bashishoboye bashoboye gukorwa nabo basanzwe begeranye bamwe twita mu ntwaro zo hasi baragerageza gukora umuryango utandukanye bararaba umwana umwe wese n'umuryango aturukamwo barabye ku buryo afise n'ingene abayeho barabona yuko ari abana koko bakwiye gufashwa na cyane cyane mu gushyigikirwa muri ibi bijyanye n'indero ego naho rero muri make aba bana batowe dufatiye ku miryango n'abana batishoboye kugira ngo bashobore gusahirizwa muri ibi bijyanye n'ibyo kwishyura
batowe n'abandi
nabivuze batowe n'abaserukira abandi ku rwego rwo hasi bimwe twita mu bucimbiri babifashijwemo n'abarongoye abandi ku mutumba ni ukuvuga ko n'ababegereye mu bucimbiri umwe wese ahaherereye yaragiye araraba abandi batishoboye hanyuma barakorana nko ku mutumba bararaba koko ko abo bana aribo batishoboye bakwiye kuronka ibi bikoresho
ubu cyane mwebwe mwashyitse hano ugutanga bino bikoresho muri imvukira ariko mwanabivuze ko byatanzwe ibikoresho byatanzwe n'ishami Dikobu USA mbega aba barungikanye kano gakemanyi ko gufasha bino bibora kugira ngo bizashobore gushika kuri ya mbona kazoza y'igihugu kifashe kandi biteye imbere harakaje amabaro
ego cyane bavuze ko byatanzwe n'ishyirahamwe ry'abarundi bavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iryo shyirahamwe hakaba hariho umuvukamutumba madamu Angel Niyonzima asanzwe ari n'icyegera cy'umuyobozi w'iryo shyirahamwe yafashije cyane kugira ngo ibintu bishobore gushika ngaha
niko ndabaza nti hari akajambo ukumbure impanuro cyangwa akandi kajambo yuba yarabarungikanye igihe yabarungikana n'umugore
ego cyane yaratumikanye cyane cyane impanuro zikomeye cyane haba kugwaruka n'ugwaruka ku babyeyi n'abandi muri ibi bintu bijyanye n'indero kugira ngo ibikoresho bibonetse ntibahave babyitirira ikindi ibikoresho bizabafasha nk'uko twabivuze kugira ngo bashobore gushika kuri ya ntandaro y'igihugu kiyifasha kandi giteye imbere na cyane cyane mu kungura ubumenyi mu mutwe nacyo gituma yasabye ko byokoreshwa intumbero yabyo abana bakagenda bakiga bakamenya mbere bakabarurangiranwa kumbure bakazohava bashika barifuza ko nabo boshika aho bari kugira ngo baze biyumvire nabo ikiciza bakorewe bazogikorera abandi
kubwa Juvenal Ndayisaba umuyobozi w'indero muri komine ya Mbuye arashima akugafashanyo karonkejwe ugugwaruka ariko akamenyesha ko hakiriho n'abandi mu gihe bo bishobora bubandanya babafata mu mugongo cyo kimwe n'uwari waserukiye abajejwe intwaro akaba n'icegera cy'umukuru w'inama mpanuzwa jambo ya komine Mbuye Privande ho kubwayo ashima cyane nawe ni ukuntu imvukira ziko zirakora mu gushyigikira abo basize ku mutumba ariko agasaba yuko boza barabandanya bashyigikira n'abandi kuko hari benshi bakeneye gushyigikirwa
murakoze jewe nitwa Juvenal Ndayisaba umuyobozi w'indero n'inyigisho muri komine ya murakoze n'ibikorwa twakira neza cyane kuko igikorwa nk'iki gikozwe n'imvukira kirahimbara cyane cyane abavuka mutumba ndetse na twe kiraduhimbara kuko kiraza gisahiriza imijyango aha kuri ekofumbuye turi hari abanyeshuri batandukanye bava mu miryango itandukanye n'amikoro atandukanye aho usanga by'ukuri hari imijyango ifite amikoro make yishikiriwe rero ni ufashanyo nk'iraza isahiriza imijyango kuri iri shuri turiko hariko n'abanyeshuri batari bake babasanga butaka yego kandi murumva yuko ibikoresho nk'ibyo bije birasahiriza cyane cyane nabonye ko hatanzwe informe batangwa n'amakaye musanzwe mubizi yuko bino muvyo duhumiriza yuko abanyeshuri bose batonda bambaye mu mbaro w'ishuri harabo rero musanga imiryango imwe biriko biragora ndetse turi kumwe n'abayobozi tubatumye ko tugasanga biriko biragorana hari gihe ushobora gusanga ishuri naryo nyene irikoze mu mikoro yabo bakagurira abashoboka naho usanga bitakunze bakaza basahirizwa muizi mvukira mubona uko bakoze mu munsi kifashe mu 2040 gitembere mu 2060 kuko nk'uko mubiza bazo giteza imbere n'abanyene kandi nk'imvukira bavuga ko umutumba ndetse bareze n'iri shuri murabona yuko biyumvire barakaruka kugira ngo ibibondo biriko birakura navyo bize biteze imbere abazo bari nyuma yabo badushikire mu mabwire yuko agakemanyi twagakengurutse kandi kashyize ku mutima ushima nejo mukama akabatsikaza icyo bashobora kwirengagiza baze basubire bibuke urwaruka ndetse tuve ku ishuri rimwe tuje no kuri abiri cyangwa atatu bizokumara iteka kuri kumine
je nitwa Pivane Ruguayo nkaba nditegera kimwe ku inama ya komine Mbuye nitabira ibikorwa nk'intwaro kuko mvukira abaje gukora igikorwa batuye akara tumenyesha ko igikorwa kinapfa kiba kandi bifuza ko twabasha kubyatwara muri kumwe tuzakira neza cyane kuko indero ni umushinge w'iterambere rero ubu nayo ikaragira ibikorwa nk'iki ituma urwaruka rutera intambwe maze ubumenyi bukiyongera ntitwereka gushima cyakira neza cyane kuko niwo mushinge w'iterambere akajambo ka nyuma ni uko bwa mbere kuri aba bashyitse kuri kino gikorwa duhereye ku mvukira ziri hanze n'iziri ngaha mu Burundi kuko murabona ko abari hanze bagize icyo bakora abari ngaha nabo barashikana maze agaseke kandi bagashikana neza rero no kubakengurukira muri rusange ndetse kuri uno mutumba wa Kigina ibintu bisanzwe kuko ni umutumba twafata kuri akarorero mu yindi kuko amavu y'ibi byo gufasha mvukira zihavuka ziribuka cyane aho zivuka turabona ko nk'aba bafashije mu by'amakaye n'umwambaro n'imyambaro y'abanyeshuri hariho n'izindi mvukira iyi ni mvukira yubatse izine aha hepfo izine ya Gahawa isanzwe inahindura umwavu murumva ko ibyo byose biza bifasha abenegihugu tukavuga ko rero uno mutumba nk'imvukira zose iyo ziva aha muri komine yacu ya Mbuye tuza zirakura gutya ryaterambere twifuza ryaterambere igihugu n'icyubahiro mukuru w'ibihugu bifuza ko dushyirwa ko vuba muri wa mwaka w'2040 igihugu cifashe mwaka w'2060 igihugu giteye imbere ntacyo buza ko tushyirwa ko neza cyane ibyo niko biri kuko twanavuze ko indero ubumenyi n'umushinga w'iterambere rero muri kwa kwitegurira bwa Burundi twifuza bwa Burundi nyine cyo mu kwigwigo bifuza ko dushika ko bihera muri urwaruka ukurondera bwa bumenyi kugira ngo bwa bumenyi bubafashe muri bwa bwenge bafise maze cyangwa igihugu cyacu babone kugishikana aho twifuza ko kigera aho abarongozi bacu bifuza ko kigera
tubashimira
murakoze cyane namwe
mugire umunsi mwiza
watweze.